iwanyu nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bano natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi.
Sasa kugira amahoro, saba amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Fisa kanyamuneza kadasanzwe kubona mu gihugu nk'iki cya kure y'u Burundi, nshobora kubona Abarundi bangana uku abavukanyi. Naravye amasura yabo noba nzi cyane nshibuka nabonye umwenga benshi cyane ariko n'akanyamuneza kuko gahati mu muryango.
Ewe icara hasi turabe neza de rekode
umugenzi w'ikirundi iyo mukobwa yamaze kugenda i Burundi akagira ujya kumuramutsa cya mbere aguma abaza ati mubona muhira hameze gute. Ndazi yuko hama mwaje muri benshi ubwa mbere kugira mutwakire hanyuma mutubaze n'amakuru yo muhira. Ndi n'akanyamuneza rero kubona Abarundi mwaje mungana gutya muri benshi. Ndazi yuko ubuzima bwanyu mubayemwo nta busa busana na bwa buzima bwahari iwacu mwebwe niyo mutakaje isaha imwe. Ndazi yuko birafise icyo bivuga mu buzima bwanyu mu miryango. Iki rero ni ikimenyetso kidasanzwe cyerekana urukundo mukunda igihugu cyanyu mukunda n'indongozi zanyu. Rero agomba bwa mbere ndabashyikirize indamutso y'Abarundi bene wanyu kuko murazi ko tugeze mu bihe bya none Abarundi baramenye yuko muzoza kunyakira babimenye rero baraheza barantuma bati nzenda baramutse. None rero nimwakire indamutso y'Abarundi bene wanyu. Mwe bwatabuzemwo abari baje mu kiruhuko i Burundi kandi narose uburyo akanya gakwiye turayaga ngira ngo barabibabwiye nafashe umunsi wose turawumarana turayaga kugira ngo mwebwe mukorera mu mahanga mwumve ingene igihugu cyacu kimeze naho kigeze. Nagira ubwa mbere ndabwira yuko Burundi ni igihugu kiriho kirahinduka kandi kigahinduka ku muvuduko munini. Biraboneka kuko namwebwe si uko mwahora muzi ibinyene nibyo byerekana ihinduka. Ibinyene ni kimenyetso ubonye Abarundi mu maso ucumenya ko ni igihugu cyabo ariko kimeze kiriko kirahinduka.
Amen.
Ubu biraboneka neza yuko Burundi bufise Abarundi kandi bamaze kugira umutima w'ukundi igihugu cyabo. Mu minsi yahera tumaze igihe tugira ibiganiro byinshi mugabo nka jewe mwatoye kugira ngo ndabaserukire muri umuryango w'u Burundi hariho igihe mparangira agahinda avuga nti kwigisha umurundi gukunda igihugu ciwe ntibirateye isoni. None hari umuntu muri mwebwe umuntu azakwigisha gukunda umuryango w'iwanyu?
Oya.
Hari uwo kwigisha umuntu gukunda itongo ryiwe cyangwa gukunda inzu yiwe? Burya rero ingorane twari twaragize mu gihugu cyacu twari twibagiye yuko u Burundi ari itongo ry'Abarundi yuko ari umuryango w'Abarundi. Ingorane zose twageze nagira ndababwire kugira ndabaremeshe kandi ndababwire umwizero ukomeye. Ingorane zose twageze mu gihugu cyacu ni ukubera twahuye n'ibyago tukibagira ko turi Abarundi tukibagira rero n'u Burundi. twaramaze kubitora tumaze umwaka turiko turasuzuma turaba ingwara y'u Burundi aho yajiva murabizi mwese kuri karanga muntu mu bisanzwe bandi kubwene gihugu uri mu Burundi bakandika no mu Burundi mugabo twebwe cyadutanguye kutwica afashe kuri karanga muntu bashira ku muhutu umututsi umutwa bari baheje kutwibagiza igihugu kuko twaciye twumva yuko bwene igihugu bwacu ari ubuhutu ari ubututsi ari umutwa tutaturibagira Burundi kubera nitwaye tukira Abarundi umuntu yari atwononeye ubwa mbere n'uwadukuye ku bwene igihugu bw'u Burundi agaca twita ubundi bwene igihugu icyo gihugu cyacu rero gica kibaho kitagiranye n'ejo naho twafiriye nimuze muronderera ahandi uno munsi Abarundi kubera batagwe kubona igihugu cyabo uno munsi bose ariko barahinduka ariko baraba Abarundi rero abatambwira ntawe ukunda kwibera umututsi uraba umututsi ntangora ngomba kwibera umuhutu uraba umuhutu nje nta kibazo none nanje ko serukira Abarundi bose nshambike
Acaba makosa kabira.
Je ni mumbwira ikindi gihugu murumva umukuru w'igihugu atowe aca yitwa Sebarundi. Se wabo bantu. None muri gira mwumva se banyarwanda. Aho muri gira mwumva se Tanzania.
Oya.
Aho muri gira mwumva se Kongo. Ibi byerekana yuko u Burundi ni umuryango w'Abarundi tuba mu itongo ry'Abarundi rya Burundi twese rero kubera uko kuntu turi umuryango umwe uwo dutoye akatuje imbere niwe acaserukira Burundi ntihajya rero nababwiye nti ubu kirazira yuko duharurana mu moko leta ntiyabihari ni leta mvyeyi kuko igihugu cy'u Burundi ni kivyeyi igihugu cyatubyaye u Burundi bwacu igihugu cyatubyaye none ni ndagiserukira ko kitavuga icyagiserukirwa n'umutwe w'igihugu nyine igihe rero mwabonye umukuru w'igihugu yiyita umuhutu umututsi umutwa muze mumenye ko u Burundi buzawusambutsa mukazobona tuvuze tuti u Burundi ni igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa ubwo nyine tuzaba tugisambuye u Burundi ni igihugu cy'Abarundi kandi mubimenye neza ntaho tuzoshira nako ni wacu none undugikanje urafisa hato dugi ni wacu ibiganiro mpande mesha ari hagati mu gihugu cy'abadabwira nk'ubu ko tuhanura abantu ngo babyare urugero bakana mu Burundi twoba nk'imiliyari ibi nka zitanu twoca tuja tugundanira hajya nyine kuko ni iwacu ntutuvuge ngo mfite amahegitari hajya ni iwacu none duca tuja icyo tumaze kucumva neza u Burundi niho burya buri ko bukira kubera ibyo twanzumvise hajya ntimuze kandi jewe maze kubiraba neza nkabizirikana jewe naciye mvuga nti Abarundi nimuze twihigirire ikigongwe twebwe nyine twebwe nyine kuko u Burundi ni twebwe twabwononye imyaka n'imyaka tubyara abo tubyaye tubonona mu mitwe none nibaza ninde azobuvura si twebwe nyine nta munyamahanga zose none tuzobaza tuje ku ruhande ko tubanyamahanga ngo mutuvurire u Burundi duce tuze Ikoko ni twende nyine kugira abantu twende nyine rero tubanza guhinduka tukavura wa murundi wa kera tukarema umurundi mushasha yitwa umurundi muka tukazore mu muto n'umututsi n'umuntu uburundi zoguba tubibagi nico gituma kubaka igihugu cyacu umwe wese akumva ko ategerezwa kugira icyo aterere
kwinekeza 2023 nyakanga umwaka w'2021 mu nama ya bose igira 76 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze ko arajwe ishinga n'igurirana ry'imigwi y'iterabwoba nka Red Tabara na ADF ngo bene iyo migwi ihendugwaruka rutagira ico rukora ngo bagaheze bagakora ibitero byica bunyamaswa abanyagihugu ataco bazira. Rero yahamagariye amakungu gufasha kuyituza kandi ngo mu gihugu amahoro n'umutekano bisasagaye, ariko buri ruhande ikiza cha coronavirus gihanze n'isi umwasi w'u Burundi n'ubukene. Yasabye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ritosubira kuyishyiriraho inzego zidasanzwe ziraba agateka kazina muntu mu Burundi, kubera ko ngo hasanzwe hari inzego z'igihugu zitandukanye zijejwe kurwanira no guteza imbere agateka ka muntu. Bamwe mu barongoye amasendika y'abigisha abo n'abayobozi ba STEB, CIPESBU na SINAPEP bo mu ntara no mu makomine yabonetsemo utunenge mu itunganywa ry'ibibazo bitanga akazi ku bigisha bashasha bahagaritswe mu mabanga n'urunani rw'amasendika y'abigisha Konsesona, kubera ko ngo bigenjeje nabi mu itanga ry'akazi mbere bakanaha akazi abatabifitiye ubushobozi ngo ni kugaragaza ukwiyunga n'abagize amanyanga yibonekeje mu gikorwa cyo gutanga akazi ku bigisha. Aho ni nko mu ntara za Cibitoke, Muramvya, Ngozi na Kirundo. Mu itangazo urunani Konsesona rwasohoye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2024 Nyakanga rusaba ko amasendika bahora baserukira yoca agena abandi biciye mu makoraniro. Ubutumire umushikiranganji w'abakozi n'akazi yarungikiye urongoye ubwo runani rw'amasendika y'abigisha Konsesona, harimo ko umugwi w'abahinga ujejwe ishigwa mu ngiro rya politiki nshasha y'imishahara uzokorana ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 2028 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Kuri uyu wa gatanu umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara ca Kayanza yashikirije ko hibonekeza ikena ry'imbuto z'ibanze z'ibiraya, iz'ibiharage n'iz'isoya ufatiye kuzasabwe n'abarimyi bitegurira kurimira agatasi. Ivyo biva ko abarimyi bamaze gutahura akamaro ko gukoresha imbuto zirobanuye mu kugwiza umwimbu. Yongeye arashima uko abarimyi barimiye hamwe kandi bakarima igitegwa kimwe, ifumbire ikabonekera ku gihe ikegerezwa abarimyi, ibyatumye umwimbu wongerekana. Kandi ngo harakenewe kongereza ingoga mu kugwiza imbuto, haba mu ntara, mu buyobozi bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bafata iya mbere ntihagire umurimyi abura imbuto. Yibukije kandi ko igenekerezo rya kane gitugutu uno mwaka ari isango ntarengwa ryo gushyira mu ngiro umugambi wa Leta wo kororera ibitungwa mu mpongore. Mu itangazo ryashikirijwe n'ishyirahamwe BIP ryatewe ko umukono na Honorable Nisezerana Gabriyeli nyene iryo shyirahamwe yamenyesheje abanywanyi bayo hamwe n'abarundi bose ko ubwo buyobozi bwakiranye umubabaro n'agahinda ibyashitse kuri station yayo y'Igitega, aho hafatiwe igitoro cishi canyegejwe mu mabido. Kubera ivyo vyashitse, ubuyobozi bwa BIP bwagomba kumenyesha abanywanyi n'abarundi ibikurikira. Ivyo vyo kunyegeza ibitoro mu mabido vyakozwe n'abakozi bayo ku nyungu zabo bwite, ntabwo babitumwe n'ishirahamwe, nta ruhara rero ngo bubifisemwo. Ubuyobozi buramenyesheje ko bugiye kurushiriza gufata ingingo kugira ivyashitse ntibizosubire aho hose hari amastasiyo y'ishirahamwe. Ubuyobozi burasavye abanywanyi ko bobandanya bizera ishirahamwe. Ubuyobozi bwa BIP burasavye ko inzego zibijejwe zokurikirana abo bakozi kugira bahanwe, kandi bwiyemeje gukora ibishoboka kugira bafatwe. Mu gihe umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuriranira Sever Burundi watunganije ibirori byo kurangiza ibikorwa by'imfata kibanza warumazemo indwi zitatu mu ntara ya Muramvya. Uwurongoye wo mugwi yashikirije ko ibisigarira by'abantu bishwe mu gwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana cumi na mirongo irindwi na kabiri birenga igihumbi ari byo byatowe mu binogo birenga cumi muri iyo ntara, aho yamenyesheje ko ibyo batoye ari ibyerekanywe n'ibyabona bikiriho, ariko kandi akavuga ko hari abandi bakugwa muri iyo ntara bakajya kwicirwa ahandi canke bagatabwa mu mashamba. Kuri uyu wa kane, ugwaruka rutari mu mugwi wa CNDD-FDD rwashikirije mu nama yabahuje n'abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya Gitega ko rwakumiriwe mu migwi ihurikiyemwo bose ijejwe umutekano ku mitumba. Urwo gwaruka rwashikirije ko rutagishijwe inama kandi rutatumiwe igihe iyo migwi ishingwa. Ayo ku ruhande rwa Gerard Ntibigira, umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Gitega, yashikirije ko ahubwo urwo gwaruka ari rwo rwikumiriye mu gutinya gukwirikiza itegeko ryari ryashinzwe ngo byose biva mu manama yo ku mitumba, ariko henshi usanga abari mu yindi migambwe batayitaba. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, abantu babiri baratewe grenade ku rugo rw'intwazangabo muri quartier Mirango muri zone Kamenge, aho ari umupfasoni n'umukozi bahitanywe n'iyo grenade. Nayo mu ntara ya Bujumbura komine Mugongomanga, umuntu umwe yishwe uyundi arakomereka, amatohoza akaba yaciye atangura kugira abo bagizi ba nabi bamenyekane, nk'uko umuvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana abivuga. Nyuma yaho mumenyeshamakuru wa radio Bonesha FM yazindukiye muri komine Ntahangwa zone Kamenge mu mirango ya kabiri gukora umwuga wo gutohoza amakuru, nk'uko bisanzwe aharaye hatewe grenade ntiyorohewe kubera ko ubwo yaciye ahagarikwa n'abajejwe umutekano baranamukubagura kubera ko yakubiswe amakofe no ku izosi afungwa icamaso yicariswe hasi imbere y'uko bamujana muri BCR. Inyuma y'umutaga yahavuye arekugwa, ariko ngo yababajwe n'uko yakubaguwe ariko akora umwuga wiwe, akaba ku kuboko kwiwe kw'ibubamfu no mu maso hiwe biboneka ko yakubaguwe. Mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba, umwana w'imyaka icenda yarahiye kuri uyu wa kane igenekereza 23 gushika yaho acikana. Ni nyuma yo gukorokera mu ifuru y'amatafari iriko iraka acarasha aratokombera. Tutandukire amakuru y'inkino. Kuri wa gatandatu igenekereza 25 Nyakanga hategekanijwe inkino za basketball z'igice cya kabiri gishyira cya nyuma, aho Mugo New Star uzohura na Kerne, nayo Dynamo ihure n'Urunani. Cedric Kaze, umumenyereza w'Umurundi, yasubiriye icese mu mugwi wa Young Africans, aho agiye kubicegera c'umumenyereza mukuru mugwi Nasreddine Nabi. Nk'uko abishikirije ku mbuga yiwe, umunonotsi Francine Niyonsaba yashikirije ko yemereye abamenyeshamakuru ikiganiro kiramvuye imbere yo kuja mu mahiganwa, ariyo mpamvu yatumiye abamenyeshamakuru bose ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo ya 25 Nyakanga uyu mwaka turimwo kuri King's Conference Center kuva isaha zine zo mu gitondo gushika isaha indwi z'umuhingamo. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese muduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.